guys.
Hi. It's called Murio by Peter. Harusi wedding.
Harusi tuko nayo.
Tuko nayo atuna.
Leo ni mimi nafanya harusi.
Hapana. Nishampata wangu. Yuko wapi? Muone. Tuko tuenda na. Bye guys.
Bye.
Hello.